turafise umukuru w'igihugu, turafise abashikiranganje, turafise umushikiranganje wa mbere, turafise abashinga amateka. None abo bantu bose uno munsi bari hehe? Abantu nibiyunguruza umuntu ugira ngo ashike ku kazi, mwumva ko bidashoboka atiyunguruza. Ikigira kabiri nuko abantu beshi ntibabona kazoza, baca bata ico nokwita ibyizigiro muri kazoza. Iyo rero umuntu amaze guta ibyizigiro muri kazoza, bica bigora cyane ko ashobora gukora ibintu bizotumije abaho. Ubugira gatatu nuko leta idashobora gusubira kuronka amatagisi n'amakori. Ivyo no kumva ko naracari kibazo gikomeye cyane. Ikigira kane, abantu bagomba kuza kwivuza mu makungu. Murabona ko dufise ingorane y'ukungena abarundi bivuza, ntibashobora kuza kwivuza ngo bikunde. Kubera iki? Ubwa mbere kubera ibyo bintu byo kwiyunguruza, kubera ibyo bintu by'amafaranga y'agaciro utanamushobora kuyakura. Tukaca tubona rero leta umengo n'ukuri ntibiyiraba. Turafise umukuru w'igihugu, turafise abashikiranganje, turafise umushikiranganje wa mbere, turafise abashinga amateka. None abo bantu bose uno munsi bari hehe? Icyo rero twagomba dusaba, twe twagomba kuba tumaze kwandika inzandiko nyinshi cyane, twagomba dusabe umukuru w'igihugu atwakire kugira ngo tuvugane bino bibazo amaso mu yandi. Kuko tumaze kwandika inzandiko nyinshi cyane, icyo tutazi ntituzi ko bazironka cyangwa batazironka. Nibyo turamaze kuvugana n'akatari gake na bamwe mu nzego aba cyanke bariya mwashaka na wene arimo. Mugabo ubu uyaho ibintu bigeze, tugomba kuvugana inyisho zihuta, ni ukuvuga bimwe a court term, inyishu za kure hatoyi a moyen term, niza kure cyane a long term. Kuko kubera iki tuvuze ibyo? Twarumvise mu mugambo twara CNDD bavuga ngo kugira ngo iki kibazo kiveho, ngo bafashe umugambi gutera amavuka ngo no gutera ikawa. Nibyo ntitubihakanye, mugabe ibyo nibibazo, nico twokwita inyishu muri kazoza kakure. Twebwe dukeneye inyishu zihuta uno munsi, nibyo dukeneye uno munsi. Turakeneye inyishu zihuta cyane, kuko tutabikoze gutyo ejo bizogora cyane. Kuko na ya mbono umukuru w'igihugu yashikiriza abarundi kandi twese twemera, nishobora kujya mu ngira abantu batariko bariyunguruza, abantu batariko barakora, ntibishoboka. Igihe amasosiyete nka yose uno munsi aba ya leta canke ayabigenga asa n'ariko arugara. Murabona neza ni murabe ibintu bitwita bya telecommunication ingene byifasha, ni murabe ibi bintu by'amashyirahamwe nka za Burundi ingene byifasha adashobora kuronka ibintu, ni murabe iyo mashyirahamwe nka sosumo twararungise urwandiko. Ni ukuvuga yuko l'economi burundeze ya pla, ubutunzi bw'igihugu bugeze aho umwasi ashaka uno munsi. Ivyo rero kufata ko ari ibintu bisanzwe, n'ukuri si bisanzwe na gatoya, tufata ko atari bisanzwe. Mugabo rero ugiye kuraba nko kuri televiziyo y'igihugu usanga umenga abatwara bibereye mu bindi bintu, bibereye mu matora gusa mu mwaka wa 2025. Mu mugambo usanga bo bakubwira ngo ubu twagiye ibubanza, ubu twagiye mu kirundo, ubu twagiye hari, ugasanga n'abantu kandi bakoranyega none mu by'ukuri. Ibyo ni byo bintu byihuta uno munsi, turabye ingene abantu bameze mu gisagara. Nyamba capital economique, igisagara cy'ubutunzi uno munsi abantu badashobora kwiyunguruza. Eheraba ndabakaro gasanzwe a ku isoko hahuri songo ya Bujumbura nako nahuri soko nta soko kihari. Murabe mugende murabe amamodoka abantu baja muri no nukuvuga mu buraruko muri za Kamenge Charama n'ahandi abagenda muri sud muri za Kanyosha Ruziba n'ahandi musanga ubuya mu modoka y'igisoda amwe bita badubure kabine ama modoka ya leta atandukanye amafuso ubu bimwe bitanga mu probox ubazita ngo hari inyuma bapakira imizi bahita ngo ni muri VIP abarundi usanga uno munsi aho simvuze imirongo iyi mirongo iri usanga abantu batonze ku murongo abo ndiko ndabwo n'abaparvenye ku ronko izo modoka bari hisha izo modoka maje kubabwirwa bwo kubwi modoka bari hisha hagati y'igihumbi n'amajana 2300 hagati y'igihumbi n'amajana 2300 izo modoka za leta n'izo modoka z'amafuso n'izo bitanga ama probox hari abashira imizigo batwara abantu none ivyo bintu leta irabizi cyane navyize iyumvire nta double cabine za leta usanga itwaye abantu hagati ya 300 na 500 kandi itagira asiransi yabo bantu ivyo bintu rero twebwe tubona yuko ibintu bisa nuko byananiranye cyane aho nitwavuze ibijanye na numuyaga nkuba electricity nitwavuze ibijanye n'amazi ni kuvuga ubutunzi bw'igihugu bugeze aho mwasa ashaka mugaba hagataho rero igitangaje muri leta baguma barondera kubaho neza ikimenyamenye bigaragarira mu madeni uno munsi Burundi bufise deni rirenga amamiliyaridi hafi atandatu ibihumbi bitandatu mumbabarire plutôt 6 miliyari plutôt près de 6 miliyari ni ukuvuga amamiliyaridi angana gutyo y'amadeni kandi ikimenyesho usanga ava mu gihugu kuko ayarenga amamiliyaridi 400 nayo ngaha mu gihugu ayandi na madeni igihugu kiba cyafashe hanze mugabo ugiye amadeni akora yigira mu bintu byo kubaho kwa minsi yose kwa leta kuko biragaragara neza ko ata migambi y'iterambere iri kuyarangurwa biragaragara ibyo bintu none mu by'ukuri twebwe twobereka gutyo nico gituma muri leta badafashe ingingo tuzotegerezwa kubitwarira kuko abanyego turafise ubwo bubasha nagira nibutse ko bwizwa shingiro amasezerano uburundi bashyize bw'ikumu yitwa declaration des droits de l'homme hamwe nico n'amasezerano yitwa pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels ategeka amareta na leta y'u Burundi rimwe yuko bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyagihugu babo babeho neza iyo leta rero itagishobora gukora ivyo bintu ni ukuvuga yuko iba iri kuyahonyanga amasezerano umunyagihugu wese arafise uburenganzira bwo kwitwarira iyo leta nico gituma twebwe twipfuza kuvugana n'umukuru w'igihugu wenyene kugira ngo tumwereke izi engagement zose erega ni gusanga ivyo bintu batabizi ariko gusanga ivyo bintu batabizi yuko ari abakozi bacu nabakozi bacu banka bemera bafise itegeko cyo gukurikiza ibi bintu turiko turavuga kubereka abakozi bacu bajyama bakambara bagafungura amakuru n'amatagisi y'abanyagihugu ibyo kesho barabyirengagiza bagomba gusaba tukumugaba tubakomera amashi si uko bigomba kugenda ibi turiko turavuga ahubwo numvise hariho abarundi bamaze iminsi ngo bariko barafungwa ngo ariko bavuga ngo bavuze ngo mu Burundi ni muri Eden ibyo bintu cyo gufunga ahubwo ni batora umuti w'ibibazo si gufunga bituma turafise kahise ka hafi na kakure aho ibintu amareta aho gutora umuti w'ibibazo arondera ahubwo kubuza abantu ko bavuga ibyo ni ibintu bishobora kumara umwanya muto ego ni byo nashaka kutavuga uno munsi mugani nashobora kutavuga iminsi yose eternellement ntibishoboka kuko umuntu afise ingene akoze iyo ro cerveau reptilien kimwe bita cerveau de survie kimaze kuba déclenché mu muntu kandi ki déclenché n'umenyesha ari cyo biba bigoye ko muhoza cyangwa ko mubuza nico gituma twe dusemerera aha turiko tugira ico twita prevention gukinga kugira ngo haboneke inyisho hakiri mu maguru mashasha rero inyisho tubona zihuta ubu uya iya mbere niyo duje gushikiriza nuko umukuru w'igihugu yo twakira ntituvuga ngo yakire OLUCOME gusa ni yakira amashira hamwe asanzwe avuga kwa bino bibaza kuri kwa bino bibazo kugira ngo tumubwire inyisho tubona zihuta ikigira kabiri tubona yuko muri leta bokora cyihuta nuko botunganya inama rukokoma y'abarundi n'abanyamahanga nuko bagaza yigeze kubigira gukiye ciwe yarigeze gukora gukoresha inama yihuta cyane mugabe iyo nama yayise conference nationale de cadre mugabo twebwe kubera tubona ko ari mu kibazo kiraba amafaranga leta tagira yuko borondera n'abagenzi b'u Burundi takome twagira mu mwaka w'2012 cyarakozwe kandi maramutse twagumye twarusa amafaranga mu maguru mashasha ibyo rero nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane cyihuta ikigira gatatu yemwe abantu benshi bari muri leta ubu uya bibiriye mu rudandazo twaba turiko turabivuga muri leta ntibashaka kuvyumva leta umukuru w'igihugu n'abandi bafata ingingo yihuta yo guhagarika yuko abantu bari leta badandaza nyabuna bihutire ibibazo bihanze igihugu navuze yuko muri leta bafise itegeko cyo gutorera umuti ibibazo biduriko biraduhanga mwumvise nk'izo twaje gushikiriza mwese murabibona turabibona nta matara nta mazi nta bitoro meme n'ama societe ya leta asanzwe akoresha ibintu dukenera ubu uya ntariko arakora kuko murabona ibintu batanga ko atabihari nabivuze ibya Brarudi bya Sosumo nibindi ivyo rero sinavuze n'imiti imiti urashobora kurondera ahantu hose umuti ukawurondera ukawubura urashobora kurondera idovize idolari ugomba kuja kwivuza ukarondera ahantu hose ukabura none umuti ni uyuhe umuti na wava avuga ngo ibibazo n'ibyo umukuru w'igihugu wenyine ni iby'abatwara bonyine ego n'ibyo kubera aribo bari imbere yacu twashize imbere nibo babibazwa mugabo iki ni kibazo kiba Abarundi twese nicyo gituma dusavye mu maguru mashasha yuko bokoranya iyo nama yihuta y'Abarundi n'abanyamahanga babagenzi b'Abarundi kugira ngo turabire hamwe inyishu zoshobora gutorerwa kino kibazo